Kuno ku Malawi, madera ambiri akulambiridwa ndi anthu pofuna kupeza malo olima komanso nkhuni zopikira. Choncho mitengo ikuchepera chepera. Kusowa kwa mitengo kumabweretsa ngozi ya kusefukira kwa madzi, mvula ikagwa mowirikiza. Mphepo ya nkhunto ikafika, sikumana ndi mitengo yoichepesa mphamvu, choncho imatsa kuononga manyumba posasula madenga.
Developing innovative solutions with communities to overcome vulnerability through enhanced resilience, Discover, the program yomwe idakhazikisidwa kuti izipita maboma potandizira boma la Malawi kuziwitsa anthu zakapewedwe kama kuno ka ngozi zachilengedwe. Iwo amapita madera omwe ngozizi zimachitika chitika.
Discover yo ndi bungwe limene lili ndi ma organization 8 amene apanga ubale kuti tigwire limodzi ntchito potana ndi nkhani zakusintha kwa nyengo. Komanso tikuthandiza mabanja amene ali ovutikitsitsa kuti akhale ndi kuthekera kuti nthawi ya ngozi adzikhalaso ndipo gwira. Tikuwathandiza ndi ntchito za banking konde komanso ena ntayakhasu kapena amati mlera nthaka. Manso nkhani ya ziweto, nkhani ya kusamala nkhalango, komanso tikuwapatsa upangiri kuti akhale ndi information kuti kodi kusintha kwa nyengo ndi chani. Ndipo mproject imeneyi tikugwira ntchito ndi mabanja 62,000 amene timayerekeza kuti anthu ake akukhoza ukala okwana 298,500 amene tikuwafikira ntchito zosiyana siyana. Ndipo bungwe la kiliyoma ndi limene lili ndi ukatswiri opanga kapena upangiri oti anthu akhoza kuyipanga mbaula yosatha nkhuni, mbaula imene timati mbaula ya chitetezo. Ndipo amene wati kugwira nawo ntchito makamaka kuphunzitsa amagulu azimayi mmidzimu asibambo kuti akhoza kuyipanga mbaulayo komanso magulitsidwe ake pansika. Komanso kuti mbaulayo ikapangidwa kunsanje idzikhala yofanana ndi mbaula imene yapangidwa kukaronga. So amenewo ndi ma standards, mbaula isamakhale yosiyana siyana.
Njira imodzi yomwe Discover imathandizira kupewa ngozi ndi kudzera njira ya kupikira ndi nkhuni kwa makono. Chitsanzo ndi chitetezo mbaula. Mbaula imeneyi ili ndi kuthekera kugwirisira nkhuni zochepa zomwe zingathandize kuchepetsa kwa kudula mitengo.
Nduna ya zamagesi ndi migodi
anapatula tsiku kuti akayankhule ku Open Day ya Cleaner Cooking Technologies and Practices. Atupere anati makomo omwe akugwiritsa ntchito mbaula ngati za chitetezo mbaula akuthandiza kuchepetsa kwa kudula mitengo zomwe zikupangitsa kuti tizichepetsa kufala kwa ngozi zachilengedwe.
Mitengo ikutha kwambiri chifukwa chake tikuona kuti zikukhudza nyengo yathu kawiri kawiri mbuyo omwe timatha kudzala mbeu zathu nthawi yabwino koma masuku ana mvula ibwera mochedwa kwambiri komanso ikabwera mvula tikuona kuti ibwera mvula yoononga kati mene nabwera chaka chino. Zonsezi zikuchokera chifukwa tonse ife timakhulupirira nkhuni kapena makala si choncho. Koma tikapitiliza chonchi ndi kuti kutsogolo kukhala mavuto kopi ndi chifukwa chake mwaona kuti tabwera lero pano kuti tione njira ina imene tikuze kugwiritsira ntchito kuzipereka pa project imeneyi komanso taona njira zingapo zimene zikuze kugwiritsidwa ntchito poonetsesa kuti tikamaphika tikuteteza miyoyo yathu komanso tikuphika njira imene tikudziwa kuti itipindule ngati boma tikufunitsitsa kuti tipeze njira yatsopano yophikira komanso kuchepetsa kugwiritsira nkhuni kapena makala mudziko muno. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chobwera kwanu zikomo kwambiri.
Potandizira kulimbikitsa Malawi kuti azipanga ndi kugulitsa mbaula za makonozi, Amaive Kiliyoma komanso palimodzi ndi a Discover anapereka mphoto ndi mphatso za ndalama kwa gulu ndi anthu omwe amapanga ndi kugulitsa mbaula zambiri.
Talandila group started in 2009. and they have now produced 3,850 stoves. With the money they earn, the group members have bought livestock such as goats, chicken, pigs, constructed houses with iron sheets, and have managed to pay fees for all the secondary school students.
Today I'm here to present the Miriam Piri Award. The Miriam Piri Award is dedicated to the late Miriam Piri, who we lost to a tragic accident last year. Miriam was the M&D manager and chief stove trainer for Area 55/May project. And the Best Producer Award is therefore dedicated to Miriam and what she stood for in the stove industry. And today it is my honor to present this award with Mr. Henry Piri, Miriam's husband. This prize is won by Effie Sambani, managed to produce 1,101 stoves solely. Thank you, Effie.
Mapangidwe a Chitetezo Mbaula ndi osaononga chilengedwe komanso osatenga nthawi ndipo seafuna zida zambiri popanga ndipo osafunika kuziwa zambiri ndi kuphunzira zinthu zochuluka Bambo Alfred Chisale ndi bambo a business omwe anayamba kupanga Chitetezo Mbaula mu chaka cha 2012 Muzi waka upano ama banga mastove 2,500 pa mwezi.
Ndina mtuwa business. Business yanga mine ni mabanga ndi wa kumba Mbaula za Chitetezo Mbaula za dote. Ndi kumagulitsa. Ndina mba business mine mchaka cha 2012. Titaona ufuni gira kuti antu ambi kukulitsa nchito Mbaula. Zo jebe sagono ngeka kwa mkuni. Chambia ni mchaka chimine shi. Ndina ndi kurulimozi. Limene timabanga kulilongwe kwa kauma. Tena kondina klabi so ni maso mpenya kuona kutikotengira doti lombila Mbaula zimene zikuna hali kutari doti ni madenga kwa chaza kumene kuli kumitundu. Nde ntunda unaliko okwa nina ditu almost 40 to 41 kilometers kizanya muna doti. Nde kufuna kujepe tsako muna mwage kukani ama transport ndizina. In 2013 ndina gula malo, ndina kena zozoza gula malo kumuzi kwa chaza kumene ndi kufubi kumene ndi matatenga doti. Ndita kula malo ndamanga workshop kapena malo ndi anthu azumbiramo kunena kuti mwina chitebeso mwina wake kumatha kuwapatsa makastomers makastoma athu Mbaula zambiri pamwezi poyamba tinali ndi mavuto amene tinali nawo ngati kusowa kwa misika timati tikaomba Mbaula timene tizikulisa toka zomwe pena pake zimakhabe zovutavuta koma kutabwera nzathu amene akupanga run project ya Mevi Area 55 una ndithu kuti masewozi akuyenda bwino ndiponso atipatsa ndithu support ndithu yokwani onena kuti tikhoza ndithu kumapanga supply Mbaula zambiri ndipo panopa tili ndi chilinganizo ndithu chena kuti ngakhale ndamanga ma structures amene ndamangawa komaso ndikuyenerabe kuti ndipangebe invest ndikhalebe ndi nthawi inoti ndipitirize kupezabe malo okwanira bwino ndikumangaso ma warehouse komaso workshop yekulu bwino kuti ndikathe ndithu kuchulukitsa Mbaula zanga zimene ndita kumatumiza kusika.
Chulinga cha boma la Malawi. Ndi Chitetezo Mbaula izakhale manyumba 2 milioni pofika chaka cha 2020. Amai Sambani ni mmodzi mwa azimai amene anapezerapo mpata wopanga Mbaulazi kumitundu.
Ine dzina langa ndi Sambani. Kumba Mbaula mudzi wa Nigulu nayamba chaka cha 2012 mwezi wa Oktoba. Mene ni mayamba ineu kuna nzanga ina atayambavo. Komano ndi kupeza ubwino ucheka mdwente trofu, kufika mdwente 15, tapeza ubwino wa mbili ndipo ndabindula. Olo banja langa ndilo sinchika kuchokela Mbaula. Ndine mayo hodi ndi mazidalira bandika, pambali pori ndi banja, komano ntawe zina zimene zima vuta, nima tapena kuzilo ngosola mwaini ndeka ifandi ni banchilo mene ini.
Kupikira kwa chikale, kumabweresa chiwopyezo pa moyo wathu. Bungwe la World Health Organization, WHO, atafufuza anapeza kuti anthu 7 million pa dziko lapansi amafa chifukwa cha utsi wa nkitchini.
Chitetezo Mbaula ndi yankho la kuphikira kwa makono kosaononga chilengedwe. Nyumba zomwe zikugwiritsira ntchito Chitetezo Mbaula pophikira zikuteteza mitengo. Pachaka nyumbazi zikupewa kugwiritsira nkhuni zofika 1000 kilograms. Uwu ndi uthenga wabwino.
Mama, abudi ndi mbaulai, amali bilira na fizi. Oh, mama, mama, mbaula, mbaula, mbaula Chitetezo. Ubwina wa mbaulai, ndiwo sasimbika inu. Chitetezo mbaula oipa mulenga lenga mbaula I ndiyo sika mtengo kupigira kwake nkosavuta ai nthawi yochepa nkhuni zochepa pesani ya